Ko tahi te tangata I mate I te tukinga o te taraka me te waka I Atiamuri I te atapō nei. Hei tā ngā prihimana no muri tonu mai I te tukinga ka wera ngā waka e rua I te ahi. I puta te kai hautū taraka kia ora, he ngari anō te kai hautū I te waka ka aroha kē hoki. E ai ki ngā kōrero ka kati te huarahi mo etahi haora kia o ti rāno ngā rangahautanga.
He's a very lucky man. You know, at the end of the day, wearing your restraints, being attentive while driving and not being distracted, travelling at a safe speed for the road, and not being impaired by either alcohol, drugs or fatigue will help you save your life.
Ko te tohu tohu rā ia kia tirohia e ngā kai hautū waka, ngā whakamārama o te wā ki rungi te pāi tukutuku a NZTA. Arā, kia mōhio wai ngā kai hautū waka mena kua puare anō te huarahi.